Zimbabwe is open for business. Havasi kungotaura chete asi vari kutaura vachivhazadzikisa zvekuti like now for example vakaestablishwa ma incubation hubs in